kubwanje mvuze kubwanje inyishi no kushira ndazi kitonezera benshi mugabo umuntu wese afite kwabona ibintu byiwe ndavuga ko atandutse yaje kubwanje kubera ni yizindi cyo nandi kandi cyo ndirimba kubwanje no vugati ndamo ko mu bisanzwe urinzu cyano muri challenge bisugura ni nka urya ku musode urinzu cyo mu rugamba uzi kugiye gutsindwa ugiri bo icambere mvuze ndamuso kuririmba arabizi kandi ndamwubaha no muri aperi mwiza mwo vuga ngo uransumba en fait ufatiye mu bintu byinshi eske uyu mwaka yakoze video zinga James video zitatu hari video nimwe yiwe wo buzi Fabelove reka kwigira birefu canke ndagufyeti ndakumire nk'ibarafu mbafu nkuri imbere uyu mucafu arekuza ibintu abibataraye nk'ivyimafu ndakura bakenshi mwiko turi kuragenda dunda dunda
What's up guys andi kuri micro ni andi ku DMC nkuko mubizi aho tugiye hose batugiye kurondera ibyo muba mwadutumye turahantu mbe bahita gute kabaye turaza kwamenya reka tubashikane kuri gwaruntu rumaze imisi rugwana mu mvugo nyinshi amakonongo aho aheruka kwima abahu abakobwa inoti ntabahonga ubu naho baje bakubita amakonongo ni byinshi twateguye kuri we canke twateguye kuri mwe kugira mushore kuronka ibintu biryoshe bisa neza nkuko twama twabikoze yitwa head pro bamwita suko batujye ariko no musagarutse twa konongo nituzi ko yabikuye kuri big fizzo cyane kuri inde twagiye bro ndakuramukije musaza
ndakuramukije
meze neza
cyane gose
nawatse bro
niba na sante sa
niba bizimbye
niba biragoye ni atari
abana muri no miss ngo niyo mpamvu baguma bakwirukira sha
oya ivyo ni ivyivuze yabonye he
jewe urazi ko na mafisi dukuru tw'ubusutwa ariko mpamvise n'udukuru twemezwa sivyo
yeah
maze kuronka makuru yuko brother ushike ofisi tufaranga inoti zirahari tuzisangire basi
yavuze amafaranga ushatse kuvuga iki zirabye mbi ushatse kuvuga amafaranga menshi make cyane
El Pro
yeah
ibwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Ndaho TV muri
rusange okay ni El Pro niga umuniga ni gutu niga dutunyama bega mu game duguga tukiru duseka ndi bangaye imbaga ariko ndumura pa bacapa kucapa na pa bakanyita papa umwami wa vina ico boy mamba El Pistola in the beauty ding kayanza re presento
yeah wabo nande
wabo wa El Pro wabo wa El Pro
uvuki wa mwana bifese
yeah ego kayanza kayi wabo baraperi mu bisanzwe
niyo mpamvu mwishima kumwe
oya nta kwishima akazi kari mvugira
El Pro sha jewe n'ukuri no munsi ndi badasinza gupinda gukino nino reka tuze gato na kapera kasu ko batujya kugira bumve wa muntu turi kumwe wa muntu bazi kujya bamuzi mbega niko akiri ijwi rigorora ijwi kidogo brother
ya suko batujya oya suko batujya uzabaze suko batujya oya suko batujya umukobwa wo buramuhamagara ni seri nari fizi cyo nkubarira akipensura ngo mukabara bariho muhurira ay hindu mwemerere ereka rero urabi bya gukorera abagenzi biwe bose aca batumira nguru mu bose bose urabagurira jewe ndabagurira mbega yibaza ko amahera ndayacura arabaza natwara bamenye bararya umuyaga cyara bamenye ndamuha wenyine nabo bimenye suko batujya cyara tuvunye
yego uno munsi ndirimbo ni gwawe nta numwe muyisangiye birashitse barayiguhaye ku beat geze hagati ojana nayo
ya nta kibazo indirimbo ni waje ndayizi yose kabisa
uri ready
yes sir
uri ready
yes sir
ingoma ni gwawe
give me the beat ngaha murundi bwose cyangwa ibujumbura gusa umukobwa mugungu menye ucume ngavye nacyo asubira kumufata akita chaka uzura mugurira amamega uzura mutwira muri salon de coiffure imisi yose adasubira kugenda n'amaguru ucu uzura ari taxi imisi yose umve rero ga
El Pro ndikondondera mood bro turaje niki kibazo ibibazo biratanguye kuza nkuko twamatugerageza gushaka gukora neza no kumenyesha makuru ari ku mwanya ku bakunzi bacu nabi wanyu n'abakunzi ba entertainment yo ya kabiri gatanindwi muri rusange title zawe ziza zisa bro ziza zivuga ibintu bitandukanye ukuntu ziva hehe neza na neza uzikura kuki
ziva mu mutwe wanje.
Impamvu ya suku batuje hacihagaruka Konongo ariko hose havugwamo ibintu by'abastore mu kuntu. Why bro?
Ya tegereza kubavuga kuko mu bisanzwe banza kumbiza bon naho zivuga abastore mugabo ndi badasiteme imwe na novuga na contenu simwe. Ya harimo messages zibiri zitandukanye urumva ko message mu ndirimbo ya mbere ntisa ni ya kabiri, ya mbere ni suku batuje, ya kabiri ni Konongo. Je numva atabihuri.
Yego. Turaje tuje twumva Airpro avuga ko agomba kudukubita makonongo no munsi ari umaze kuyumva ariko kobera ko yumvisemo Konongo aza kwihenda umengo ariko arumva makonongo nyene uno munsi amajambo atatu yemeza neza ko atari Konongo tuzi ari muri iyo ndirimbo nayahe
navuga yuko ni ukene ko ndirimbo navuga amajambo atatu ijambo rimwe ryo nyene birumvikana kandi nibaze ko ubumvira iki ndirimbo aratahora Konongo icyo ndashatse kuvuga arumviye Konongo yare mu bisanzwe ni kujya yukundana n'umuntu abandi bakaza bamubwira ibintu ujyana umuhimbiri ntumwumvirize abantu baze bamuja mu matwi mvuze kubita Konongo si Konongo yende ngo akubita Konongo kurumva n'umusito ntazi kugwana ntazi kugira ikintu ajagwana n'abahungu ariko mvuze kubita Konongo niko novuga n'ubumvirize ubaho umugongo ntubaha amatwi urumva ibintu nk'ibyo
Erbro ni umwe mu baririmbyi badakunze kenshi gusohora indirimbo nyinshi mu mwaka ariko iyo basohoye indirimbo arayiha umwanya kandi gakora neza niyo akahe kabanga ukoresha kumbura abandi batari ko barakoresha brada
urumva yuko mbo nditona ko igikorwa cya mbere mu bisanzwe ni uko indirimbo zanjura nako umwaka kuva utangura zisohoka ari amavideo zose since kurayibona ntabwo zisohoka ari audio zose ni clip video icyo ni cya mbere gituma nitoba mu bisanzwe iyo babyari bikunda sinorindiriye umwanya nk'ubya wose kuko imisitari iriho kwandika ndabizi kuririmba ndabizi yanosohora ku mwanya nyene abafana baba bakenereye igikorwa mubwo kubera uburyo usanga babitonze iyo umaze kwitonda nawe ukaraba igikorwa umwanya cyagutwaye n'uburyo cyagutwaye urumva gutegereza kwicara ukagishyiramo ingufu kugira ngo hagire ahandi hantu kikugeze ego navuga yuko ahanini ibikorwa byanjye birivugira kabisa indirimbo ndayiririmba bakayakira neza kumis kendira herikagendira shikiranye nawe yategereza gushikira
uno munsi nawe uremeza ko unyoteza abafana cyane
novuga yuko abafana bamaze kuba abafana biwanje baranyoteka ko umuntu wese agira abafana biwiwe ku rugero ngeze ko amaze kugira abantu biwanje bankurikirana wanashaka atari nabamenye kubera Konongo cyangwa iyindi ndirimbo ari abantu baba batangiye kera bagusapotinga ari abafana bawe mutaze atana hantu urashika utaranatangira no gukora ntaranakora na video nimwe ari abantu bari abafana bandi nibajya batangira banyote urumva uko ngiye ndakora video iyindi ndirimbo wa muryango ugendura guka
Uwavuze mu ijambo ati iyaba ufise uburyo nk'ubukwiye ntubumara umwanya ungana kuri utarari kuri ikindi gikorwa ucu ninde ubona wogira icyo umutekereye kimukora kugira ufite n'ubushobozi bwo kugufasha cyangwa nturi muri babandi bakeneye ubufasha
navuga yuko nta muntu n'umwe yifashije ibintu byiwe byose nibaze uko naho burinde naho igiti cyose ubufise ubushobozi bwose ubufise bavuga ngo n'umwami yaratiye urushinge niko numva bisukure ko irevyo yose ugeze kwa mukeneye abantu bagufasha niba ijya ndirimbo kuyumviriza ko nyine ijya ni support ipartaza ni support mu biririmbe ntagira umviriza byo gushikana he navuga yuko ndakeneye support kandi urabizi yuko ngo abantu aho bageze n'unyabijya ubona nuko bamfasha kuko bijya sinobyikora nawe ndabishobore bajya baza muri video n'abaguha support ni benshi gusa mu bisanzwe nta bubona mugabo abari abantu bari inyuma y'iwanje bafashe ibintu byinshi bidashobora no kumenya mugabo bariho support iyo ndayikeneye ego arabashyiramo uburyo bashyiremo uburyo mugabo bumvira igiko ndirimba kurumva imbere y'uko umuntu agufasha nuko banza gukunda ibikorwa cyawe abamaze gukunda ibikorwa byanjye bakumva ko bibanyuze barawe ikazi bashaka kumfasha ni byiza cyane
uramaze gukora ibikorwa bakabiryoherwa ariko utegura iki kubandanya kumotiva n'abandi batarakwimva neza batarakwiyumvamo neza bashobore kukwegera neza ni iki kuri kurategura gukora muri uwo mwanya kugira wiyegereze n'abandi bashaje
ikintu cya mbere navuga ni uko umuntu arakura mu bisanzwe umuntu aravuka akavuka ari uruyoya akavura agatambuka akiruka agakura no gupfa agapfa nyine ni ibintu ubuzima n'ibintu bibandanye navuga ko nanjye aho ngeze navuga ko ibyo maze gukora deja uravye nko muri uno mwaka mu yindi myaka yose yahize nta video nimwe gihe nari mfise nta video nimwe nari mfise nugurana ko mu mwaka umwe nkoze video zitatu urumva ndagico ni intambwe ikomeye cyane mu mwaka umwe video zitatu kandi ni biswe ko n'abantu mumenye hanini benshi atari abari banzi kera mumenye kubera izi ndirimbo zitatu suko batujya imaster na Fabelove challenge hamwe n'iyi ndirimbo Konongo ndavuga ko indirimbo zadutumye bamenya bisukure ko mu bundi mwaka uza hamwe no gukora neza gusumba nk'uko no mu bundi mwaka ya ibintu cyagenda neza cyane
aho nyene umaze kuvuga ngo master ya challenge ya Fabelove twarumvise ijwi rya Fabelove ivuga ati urumwe mu bagerageje kuri singa challenge yiwe kwijya gihe kumbura nibwo tutashuye kuromwa yo kubikubaza wiyumvise gute kuri urya mwanya umunyu nka cyanka Fabelove kuri challenge bavuga ko wagerageje kurusha abandi
yeah navuga ko ikintu cy'ambere nuko ikintu cy'ambere byanyeretse nuko naho nabikoze narabavyakiriye nabi mugabe ikintu cy'ambere nuko watumye ngira rya challenge yavyakiriye neza kuko yavyakiriye nka game ikintu cy'akabiri nacyo ndibaza yuko iyo ikintu kabura umuntu agutera intege birababaje rero mu gihe cyiro umuntu agutera intege ari no mubo wa disinze en plus umva ko nikindi kintu cyerekana ikindi kintu kandi birakwereka ko hariho urundi ruhara uri kuragira muri entertainment navuga muri industry y'umuziki ari kindi kibanza uri kuraronga
El pro no muso umuntu yo guhagarika akakubaza ati El pro Fabelove arakuruta umuziki wo kwishura ego canke oya
cha kibazo sino kwishura ngo ego canke oya
wo kwishura
kubwanje mvuze kubwanje inyishi no kwishura ndazi kwitonezera benshi mugabo umuntu wese afise uko abona ibintu byiwiwe
uko etushaka kumenya uko ubibona rero ku ruhande rwa
ya gende avuga ko atandute
wo cuvuga ko ari wo muruta
Ya ego birumvikana.
Birumvikana ko muruta cyangwa birumvikana ko uvuga ko muruta.
Yaje kubwanje kubera ni yizindi cyo nandika kandi cyo ndirimba kubwanje no vuga ati ndamwe. Ko mu bisanzwe urinzu cyano muri challenge. Bisukura neho urya ko musoda. Urinzu cyano mu rugamba uzi kugiye gutsindwa ugiriki. Nta musoda numwegera aja mu rugamba avuga agiye gutsi. Uramubona. Nta numwe aja mu rubanza avuga ko aja mu rugamba avuga ko agiye gupfa.
Ariko aho nyine
ugenda ubuzi kugiye kugwana kandi utsinda kandi tsinza ari gwawe. Naho byanka ubuzi ko agiye kugira utsinda. Mu bisanzwe mvuze gutyo navuga yuko ntanduta ntanduta kubera iki kubera ndazije ndi izi ndazi ko nandika ndazi ko ndirimba ndazi imyaka amaze muri game ndazi n'imyaka amaze muri game ya
ariko aho nyine uvuze ati umusoda yamaja mu rugamba yiteguye kutsinda ariko abafise ibintu yitwaje arafise ibigwanisha abafise ibintu bibiri uvuga ati kuri ibi bintu nitwaza jewe nka jewe ndabona ko ari byo tuma Fabelove ndamufuta
ya ugiye kuraba nkuko nkora kwitanga kwiwanje icyambere mvuze ngo ndamukuririmba arabizi kandi ndamwubaha ni umuraperi mwiza nkuko uvuga ngo uransumba en fait ubufatiye mu bintu byinshi eske uyu mwaka yakoze video zinga james video zitatu hari video n'imwe yiwe wowe
umva niho wafatiye hanini
oya ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi by'indirimbo zitatu iyo bari zingana mugabe iyo bica hose ndibaze ko narakoze cyane muri uwo mwanya ndumva yuko ndakora nanduta mu bisanzwe muri game I know I'm the best I'm the best
wewe mubaye bangahe bro nyibutse mubaye bangahe
bangahe bagize
mubaye bangahe muri hejuru
umuntu wese ubivanye nabuze kubwiwe kubwiwe ya mu bisanzwe ikintu cyose uri kurakora nawe ibyo uri kurabikora ubikora kubera uri umumeye muri iyo domaine yawe si yeah. Ntwari kuza no ngani twari no kubaza ko turakora yes. Ubwo nuko uvuga ati je MC yandi ebana ndi izi ya yeah.
Yes. Subira utudisinge tuce tugaruka n'ibibazo bitatu byanyu
Fabiro vereka kwigira birefu canke ndagufyeti ndakumire nk'ibarafu mbafu nkuri imbere uyu mucafu arekuza ibintu abibataraye nk'ivyimafu ndakura abakenshi mwiko turi kuragenda udunda dunda nguri mast muzi kenye jumukanda mabiti nkuburu mwanda ataratangura kuzwiragira nk'isediganda ntibogereza hamwe abatanganya amatako kunyihangana igicumuro cinyanduru korofa ubuzu wakina kina na nyina kuri hape no kumena iminu igacika ubujana yo acivuga kuri king maniga ntuzikondi gangi ndagufashe no kuniga urindishwa ni banki nk'agakono kumashiga uzobaza imisega ndayibagira ibisiga yaga
yes uko batujya brother concert maze guhonyoramo ukavuga ati kuva natangura igikuja muri game iyi concert ndabona ko ikiri ya mbere ku ruhande rwanje ikwibutsa iki iyo concert
ya concert yiwanje canke yari yose
concert washitsemo wewe yiwawe canke washitsemo
Kwa kwa konseri maze kuririmba mu sinyishi na konseri ndaririmba mu ntanafi na namafishe menshi ndaboneka ko mugabo hariho konseri maze kujyamo ni konseri za Roriro zikya zo guheza umwaka kwibonane sinye ukumenya
muri Tribeca
muri Tribeca ya zikyanditse maze kujyamo mengo zibiri ntihenze
iri ni imwe mu makonseri ufise uvuga ati irafise n'iki kwibutsa
n'andi makonseri menshi ndajamo ko niho hambere nashoye kuriri imbere y'abantu baba basa na benshi mu bisanzwe
iki kwibutsa n'icyo iyo konseri
ikintu bwinyibutsa nuko nahuriye nabandi bahaveur nabandi baririmbyi uko bameze kose ya nkabona je nkabona ati ndavye uko bandi ba performinga nuko performinga ya ndabona urugero ngezeko
utegura ikugira uboneke uparticipe ma concert menshi performing
ikintu cy'ambere no gukora cyane hako uduri sembereza abantu bose bagira amashogo mu babwira ngo shiramo muri kajya karista abwo gukora cyane kugira abo nyine babone icyo wakoze bagupropose kugenda imbere y'abafana atagi ko gufise nuko gukora cyane kushikaho nyene bo nyene bakunyotegwa bakanagusaba mu mashuri amukagenda ufise ikintu bashiri
ufise target ya hena Konongo
Konongo novuga yuko gushika kuri no mwanya novuga yuko nta hantu mvuga ngo naraciye umurongo mugati umurongo niwe nagerezwa gushikako oya ndakora nkakora nkagerageza gupartaja gusharinga akora ndinze ndayikora nuko bibavyantwaye umwanya bibavyantwaye ingufu bibavyantwaye ikintu cyose ya nuko mba nivuza yuko wacanje gishikako rero muri uwo mwanya ndagwana urabizi uko ibyo uba wipfuza hari gihe atari by'Imana iba yipfuza ariko usanga iby'Imana ikwipfuriza biruta n'ibyo bari kuriyumvira ya ndapambana tu ndabana ko indirimbo ushaka kuri no manyira kirakirwa neza no kuri YouTube kugiranje n'izindi ndirimbo zahora ko irikirafata kibanza cyiza kubwi wanje cyo ni ibintu nshima cyane
tugende na Konongo tuce tuza dusezera abakunzi bacu banda Hot TV ari
be kubiti Konongo utko dusore tukubarira ngo rekana nanjye umpereze umugongo ngo ivyanje ntibitonze ku murongo abona abaguruguru igituma bakwirukira nizo ngidi n'amaguru niyo mpamva uciye bafite neza imiseru bagakoma induru bagahebebeza nk'isuguru guru guru abo baguruguru guru guru bakurabira amaguru guru guru oya surukurukuru bakubonye barafyura amaso nk'ababonye ijuru cuhera ku murongo ngo ukubita Konongo ngo kuko iyo ni intango ngo bashaka kunyibira ibungo be kubiti Konongo ya nawe bandanye
Konongo
kubiti Konongo
yaga Elpro nafise umukunzi basohokana
sishimye kubyishura
nushimye kucishura apa ari umuziki Elpro akora iki
Elpro ni umu DJ ni n'umunyeshuri
capacité yiwe y'ishuri ingana gute
université mwaka wa mbere
birakorohera umuziki n'ishuri
ya ntacyora mu buzima mugabo ikintu cyose ni priorité menye ikintu cyose umanyu giha ikindagihumanyu ngano ari mukace wiyaranja uka ibindi byose bigusamaza ugashira kure turumva ko vya ni ibintu bitatu bifata umwanya munini
tugushimire cyane kajya ukanywa kwa kuziba ndawo TV
okay ndabashimiye cyane mubandanye mukurikirana cyambere ndabashimiye mbere yuko mvuga baje kuri channel ya Elpro Burundi ya YouTube bagire subscribe uyaboneshe barabe ibikorwa byanje no mvuga banze baba supporting ndaho TV babakurikirane babandanye babasa kuko namwe muradu supporting cha mbere ama baje kuri channel yanje ya YouTube ni Elpro Burundi ego hama bagire subscribe bakurikirane ibikorwa byanje barabe video ndirimbo Konongo asante sana
Yes, thank you guys. Ni MC Andy kuri micro. Remember to subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Ciao. Thank you.